bed the same. As long as minogi wanna put me in the grave. Wodo ya ya yeningi machalo chase. Natiko senindo sepa onge kakinya replace. Pile pile ting of fly chica limbo. Akulora alamo nijo mania limbo. Musenindo ya yo bongo migi kwe. Wana rom cheng giko giko mana bena yue. Pile pile ting of fly chica limbo. Akulora alamo nijo mania limbo. Musenindo ya yo bongo migi kwe. Wana rom cheng giko giko mana bena yue. Njima kawudo ni tere gimoro madoro ni pimna. Posete kondolo mangenka.
Wana roam chen kiko giko mana bena UAA.